ngase sonke isikhathi mothola ithuba lokuthi ubale ngicela ubale kuhle kuzokusiza noma usukhula ukuthi ngase sonke isikhathi uhlezi wazi izibalo zakho kahle kakhulu. So sesihlanganisile ke zonke lezi zinto ukuthi mingabe zindawonye zenza u 38. Manje ke kwiparty yokugcina ke ngoba ngicabanga ukuthi mingabe ubuka lama video manje amaparts amathathu. Sesiya kwiparty yokugcina ke manje. Okokugcina ke ngifuna ukufunisa kona. Angisafuni ukusebenzisa lezi zinto manje kade ngiyisebenzisa. Yabona? Manje sengifuna ukukutshengisa ukuthi mase ubhala i-test yakho noma ubhala eklasini awuzohlezi nalezi zinto lezi zami. You understand? Azikho lezi zinto. Uwenze njani ke pho khona uzokwenza show, ukwenza show wenziqinisekise ukuthi ngempela ngempela uthole i-answer e-right. Ngizothatha manje ipeni ehlukene, amapeni ahlukene khona ngizokutshengisa la eceleni ukuthi wenze njani. Mengabe unesibalo sakhe sithi 1 plus 2. Into yenzayo eklasini ke manje masubhala i-test, ubhala udwi owodwa. Uphinde futhi ubhale nomunye udwi. So manje wenze ngazuthi la phakathi kade kukhona udwi owodwa esikhwameni sakho. Cabanga ingqondweni yakho ukuthi lo dwi kade usesikhwameni sakho. Manje usubhale omunye udwi eceleni wakhona. Manje babale boba u2. Usuzothi 1 uthi 2. Ngithi uyabona le nto ukuthi kuyafana nalokho 1 2. Manje subala la uthi 1 2. Uzobe usubona kanjalo ukuthi mase lokhu sekuhlangene sekukonke ku 2 kubili. Angithathe futhi elinye ipen. U 2 umhlanganisa no 7. Wona uzombala kanjani? Uzofike ubhale izinto zakho ezimbili uzibhale njengokuthi mhlawumbe ubhale amabhola ke manje. Ngoba phela njengabantu sithanda izinto ezihlukahlukene. Ngithi ubhale amabhola akho awu 2. Ukuthi ubona amabhola awu 2. Umngani wakho sekuphe amarula. Asithi ukupha noma ukupha amapeni umngani wakho. Wena ubona amabhola awu 2, umngani wakho ukupha amapeni awu 5. 1 ipeni, 2 ipeni, 3 ipeni, 4 ipeni, 5 ipeni. Umngani wakho sekuphe amapeni awu 5. Buka ke manje ukuthi konke lokhu sekuhlangene ndawonye. Usune namabhola like konke sekuyitotal. Unezinto ezingaki. Usuzobala ke manje uthi 1, uthi 2, uthi 3, uthi 4, uthi 5, uthi 6, uthi 7. Phinde futhi mase sifika la kulesi sokugcina nakhona manje ngithi sifuna umbani. Uno 15 wakho umhlanganisa no 23. Nalana yi. Sometimes mawubhodoba amabhola kungathatha isikhathi eside mhlambe. So mhlambe ufuna ukudoba odwi. Kodwa ngoba sisahlanganisa odwi empeleni ba-right. So ungayijwayeza ukuthi udwebe odwi mengabe uwenza ukuhlanganisa kwakho. Kodwa uyabona la odwi ukuthi ubuye ungabuye udideke kalula. Babuye basondelane kakhulu ngoba phela nina futhi niyathanda ukuthi mengabe nibhale. Niyathanda ukuthi mengabe nibhale nibhale nithi 1, nibhale la eceleni kanje. Akufuneki ubhale eceleni mngani. Kufuneka ubhale uqaqanise khona masubala uzobeka la umuntu wakho uthi 1. Mase uyaza uba nesiqinisekiso ukuthi lo munye umuntu omkhulu ule kude. Ngoba manje mase sekuncane kanjena usuzothi 1, 2, 3. Yabona usungazubala uthi 1 bese uthi 2. Ungabusakubona lokhu kwesithathu. Sofuna ukugqoqanisa ngaso sonke isikhathi. Manje mase senza lesi sikhulu sesothi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Yabona ukuthi ngibaqanisile. Ngithi yabona ukuthi izinto eziningi lezi. Ungathi mase ubhala i-test ubone ukuthi ngoba ziningi lezi zinto efanele ngiyibhale, bese uyayimincanisa no zonke. Mawubona ukuthi into ufuna ukuyiminca ke, ufuna yonke into isondelane. Kungabi khona isikhalo esikhulu phakathi. Bomedana ubhala amabhola. Asibhalele amabhola u 23. 1, 2. Wabhale nje abe mancane ka 3, 4. 5. Ukhumbule ngaso sonke isikhathi uma ubhala ushinamba khona ungeke ukhohle ukuthi usuma. Otherwise uzoqala phansi ubale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Ngasonke isikhathi bala nami mengabe sengibala. Okay? Khona izoba neshow ukuthi uyakwazi ngempela ukuthi ubale. Futhi khona uzoba nesiqinisekiso na ukuthi lento engiyishoyo iyiqiniso ngempela. Ngoba phela akufuneki mengabufunda uze uzwe ngomuntu ukuthi how nansi answer kanti uthola ukuthi naye wrong. You understand? Fana nokuthi mengabufuna ukukopela eklasini. Ungaba ukukopela mngani. Mawufuna ukukopela eklasini kwesinye isikhathi uzothola ukuthi impendulo yakho kade i-correct. Wena wakopela wakopela kumngani wakho ngoba wena kade ungazithembi ukuthi answer yakhe ibe-correct. Wakopela umngani wakho mase usumkopelela umngani wakho uthola ukuthi umngani wakho kade wrong. Sesiyahlanganisa ke manje. Cela nibale nami ke manje mase ngibala. Asibaleni ye. Khona sizobona ukuthi solutated ngempela. Okade ngisathi ukuthi mengabe kuwukuthi esikoleni uya ungakopeliyo uthi ukopela umuntu kanti umuntu usene-answer e-wrong. Ngasonke isikhathi funeka wazi wena ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani. Mase uzama ukuthi uwenze umsebenzi ngale ndlela ocabanga ukuthi wenziwa ngayo. Uma unga-understand ukuthi into yenziwa kanjani, ngicela uze la uzobuka i-video. Uma ngabe kuwukuthi awuyitholi i-video enalento oyifunayo, ngicela ubhale, usibhalele, usitshele ukuthi ufuna sisize ngani. Khona sizokwenza i-video ezokwazisa lento ongakwazi ukuthi uyenze. Khona uzokwazi ukuthi uyenze kahle, uyenzisise. Khona uzoba nethemba, like uzoyithemba mase uyenza, ube nesiqinisekiso ukuthi noma usubhale eklasini kwi-test ubhale, ungadingi ukuthi ubukele kwezinye iy'ngane, ukopele kwezinye, uzoshintsha impendulo yakho. Uthole ukuthi kanti kade u-right kodwa usubhale impendulo e-wrong. Kanti nje futhi noma kungabe kuthi ubu-wrong wakopela i-answer right kumngani wakho, akufuneki ukukopela ngoba ukukopela kuyona into enhle. So ngiyanicela-ke ukuthi ningakopeli. Okay, sengiya-recorda-ke manje. Oh, ukuthi sengiyabala-ke manje. Sibaleni-ke, bala nami please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Yabona nje manje ngididekile amehlo ami ngiwasusile phansi. Make wasusa amehlo akho ungesenasi isiqinisekiso ukuthi kade ugcine kuphi. Ngicela uqale phansi. Siqaleni phansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 impendulo yethu. Lezi zinto lezi zoyibhala kuphi? Angeke uyibhale la uthisha ezomaka khona. Ngaso sonke isikhathi mengabe kuwukuthi ubhala i-test eklasini, ubocela ukuthisha ukuthi ukhiphe iphepha lakho eliyi-scrap paper, ijotha yakho. Ucela ukukhipha kwithisha ijotha yakho khona uzoyisebenzisa uma sibhala i-test. Leli phepha leli usuzobhala-ke kulona, ubhale konke lokho okudwebayo, ukudwebe. Mase wena uyazi ukuthi uthole impendulo yakho ngokuthi usubalile, bese uzoyibhala la uthisho efake khona iy'khala. Ngithi uma ubhala i-test lento le kuyobe kade kufake isikhala la, kwafaka isikhala, bekubuza ukuthi ubani impendulo, wena usuzoyibhala-ke phezu kwala. Mengabe kuwukuthi abanye othisha futhi bazokutshela ukuthi mengabe bebhale ngala ephepheni, mengabe bebhalile ngala ephepheni, bathi phendula kanje uma ufuna ukubala, ubalele ngala. Abanye othisha bazonginikeza bona amaphepha, scrap paper eceleni. Kwesinye isikhathi abanye othisha bafuna ukubona indlela obale ngayo. You understand? Kwesinye isikhathi futhi nina njengamanje kakhulukazi menifunda amabhuku enu lawa ama-workbook enu avede mhlampe anama orange plus apples. We understand? So mengabe sinjalo isikhala, mina ngiyakutshengisa ukuthi mengabe kuyinamba kuphela kanje engekho amafruit, ubala kanjani? You understand? Kodwa mengabe kufakelile iy'thombe, bala iy'thombe njengoba nami sengibalele lezi iy'thombe lezi engizidwebile. Kwesinye isikhathi yabana njengale elula kanjena ngoba u7 ungaphansi kwa10 ngithi imino yakho yingu10 yu10 ngithi imino yakho yu10 imino yakho so kwesinye isikhathi uma ubala imino ngeminwe yakho uzokwazi ukuhlanganisa le ufuna ukuthi ubeke u2 ngala u2 ngimhlanganisa no5 mase uyaqala kubala uthi 1 uthi 2 uthi 3 4 5 6 7 we understand so kwenziwa njalo ke bangani manje keke ngicabanga ukuthi sengiqedile ngalezi zibalo zanamhlanje bengikufundise zona ivideo yami ke eyethelandelayo sobe sesenza futhi okunye ukuhlanganisa kodwa manje sengizofundisa futhi ngenye indlela yokuhlanganisa uya understand uyangithola ngoba phela lokhu izibalo lezi zokuqala uma ufunda ugrade cathibe ngabe ufunda ugrade 1 noma ugrade 1 usiyophela unyaka noma ugrade 2 yabona izinto lezi esendila ngazo eklasini you understand ngisazobuye ngenze nokunye futhi engizokushintsha mhlawumbe uthole ukuthi nginginikeze i-answer nginikeze uhlanganisa nobani kodwa ngibuza ukuthi ubali nabe le ifuneka ibe la you understand sizokwenza lokho sizokwenza lo minus ngiyacela ngasi sonke isikhathi ukhumbule mengabe ngizozama ukusho njalo mengabe ngiqala ividiyo entsha futhi ukuthi ngasi sonke isikhathi nami mengabe ngibhala ngicela nawe ufike nephepha lakho nepen lakho ube ready nawe ube ubhala nawe kwesinye isikhathi mina mengibhala u1 no1 wena ubhale u2 no2 uhlanganise you understand khona uzokhula ngomqondo naye ngumsebenzi owenzayo ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele le video ngicela nithande ngesani le yesithupha lapho uciphaza isani le yesithupha khona izophenduka ibe blue ibe umbala ohlaza okwesibhakabhaka uciphaze khona nami ngizokwazi ukuthi ngibuye futhi ikhulu i-channel yethu phinde futhi senza amanye amavideo amaningi bese khona wena ngaso sonke isikhathi noma ngabe sekuthi usufunda yipi i-grade uzohlezi wazi ukuthi uthole usizo khona uzokhula ube usomathematician omkhulu noma ube usoscience omkhulu noma ube umongameli omkhulu ngoba wena izibalo zakho uzabe uzazi kakhulu. Okay, ngiyabonga kakhulu bangani. Until next time. Bye bye. Ngithi ngiyabonga ama Teletubbies. Athi bye bye. Emese ngabe sahamba. Ngiyabonga.